hashize imyaka cumi n'itanu twibuka bacumu bazize uko bavutse
bavukijwe ubuzima bwabo bapfuye urw'agashinyaguro turibuke
imuze twibuke ariko tuniyubaka duharanire kubaho neza twubaka u Rwanda rushya
natwe twese abacitse ku icumu
Cherezo ya genocide Nyarwanda bayishaka wiki
Kupfobya genocide byo byibagirwe
Tuzarwanya ikibi cyose
Yeah.